kawayo heza tuma mwana wako mwema dadi ukawale uyelewa
urasuniki ya kwa
Where you are going to go? Salud, Nancy.